Smile for me, I gave you everything. You're the cutest thing that I have ever seen. There's a rose I knew, I never seen her there before. She's a pretty sweet thing, the kind of woman you adore. There's a rose I knew, I never seen her there before. She's a pretty sweet thing, the kind of woman you adore. Hear the music playing through the night. I wanna keep that feeling all my life. Hear the music playing through the night. I wanna keep that feeling all my life. Da 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 da.
Da 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 da